yeza mbugira Yamaraso yeza Yamaraso ya yeza mbugira Yamaraso yeza
Nothing but the blood of Yeshua Yeshua Yetu hindu ratu kaba boturi Nothing but the blood of Yeshua Koyo twinjiza muwiwe mutima Oya oya siri manzi vyama fizi Oya oya sama shikan wandabizi No wiwe mubiri Oya tanze kugiti Bibari mwe gusa ishimwe kumucunguzi Damo ya Yesu ime turete ya utakatifu Avuga ivyiza no gusumba ya Abeli Naho ivyaha vyawe vyo tukura tukutuku Niwamwizera arakweza nka sheregi
Turera, turera Turera, turihanganyera Turera, turera, turera
Eshe, tugende
Yamaraso yiwe akiza Gwa rukundo gwiwe rutovugwa Yamaraso yiwe akiza Gwa rukundo gwiwe rutovugwa Yamaraso ya yeza mbugira Yamaraso yeza Yamaraso ya yeza mbugira Yamaraso
Nothing but the blood of Yeshua, Yeshua Yotu hindu ratu kaba boturi Nothing but the blood of Yeshua Koyo twinjiza, muwiwe mutima
Nahandi ni muri kwa rukundo kwiwe Duheshwa gucungu kwa namraso yiwe
Yakuye ichete chatwa giriza Chatuuza kwinjira, ahera, ahera
Iradukiza itadukirishije Ibikogwa vyacu vyukugururuka Ikadukiza idukirishije Uguhindugwa basa namwe muyera
Turera, turera, turera
Turihanganyera
Turera, turera, turera
Eshe, tugende
Yamaraso yiwe akiza Gwa rukundo gwiwe rutovugwa Yamaraso yiwe akiza Gwa rukundo gwiwe rutovugwa Yamaraso ya yeza mbugira Yamaraso yeza Yamaraso ya yeza mbugira Yamaraso yeza
One
Turera, turera.